Gomora!
Sibongile.
Bengicela ukuthi noma nengihamba lapha e14 ba14 ngizogijima ngizofika mina.
Nana.
Angazi nami mfowethu singene la indlini ewile ukuthi ngiphendule ngithini ke manje.
Nana.
Sheshisa mfowethu ngiyabonga. Sibongile. Sibongile.
Nana Sibongile. Nana.
Nangu. Cishe bangithusa mntanami. Yo Sibongile.
Ma. Ni
usesibhedlela la ukuthi usuke nje waquleka sithando sami.
Oh great. You're awake.
Sawubona dokotela.
Thobela?
Kwenzakalani umntanami doctor?
Ngitshe ahora sawabatlhalosetsha.
Uyibambe kanjalo ke dokotela ahlaluseni. Kahle kahle kwenzakalani la wena dokotela?
Is it gone? Eh, it's not gone. Now it's gone. Akasiboni, doctor. Nana, he's not gone, he's gone. Yini Sibongile?
Awu, Sibongile.
Yini mntana? Came, doctor. He insists.
Gomorrah!